bamona kama kambwe sili netango yo bandaka bandana makambo na ngai
Baby, what is up?